maisha yangu ni naye Yesu. Hakika nimeshinda, nimempokea Yesu ndani ya maisha yangu ni naye Yesu. Hakika nimeshinda.
Jesus, I love you.
I have a father friend.